Wengenza ukuthi ke nginibingelele nginamukele kuzonke indawo la kuzofuna khona le video kama Mmsizi aka Inkosi yo Art. Mina mama uqala ukwena kule channel qinisekise ukucinisela usubscribe uthola zonke izinto engiyipostayo kuyona ke le channel. Isigebengu seza hijack imoto lapha yasecebo noma imoto yasecebo lethu ku N3 ke ezayo ilahla u drive eOrlando eSoweto zihamba nawo kanti ke zilinde surprise ebezingayilindele wengenza ukuthi imoto ke ngemuva ibinez zabantu abawu-4 ke noma ke ebeze hanjiswa eThekwini ke ithole ngamaphoyisa ipakwe ke kahle kodwa kuthiwa izidumo besakhona ke ema-training ngenhlanhla kodwa yona imoto ke baqhubekile bayicuya zindaba ke lezi wengenza kwethu ethinta abantu abaningi ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi ke wing iy'gebengu sezingayijeki imoto yey'dumbu sesibonga khona ukuthi ke abazange bephazamise iy'dumbu ke zabantu abangasekho ke emhlabeni wengenza kwethu mina ngizofisa ukuthi ngizivuvo lwakho nombono wakho kuthi wena ucabangani ke ngalolu daba hlangapha kwi-comment section.